Iingxelo ezingeyonyani ngentsholongwane iCOVID-19 zezinye zezinto ezibangela ukuba abahlali baseNquthu babe madolo anzima ukugonyela le ntsholongwane.
Yebo, sinazo iingqinamba esihlangabezana nazo ngoba abanye bathi kuthiwa masesijovile sizoba namahluli bese siyashona. Abanye ba-understande komunye umaesezeukuthi umakhelwane wakho usejovile abese naye-ke siyahalela ukuthi ayojova.
Kwinzamo zokukhuthaza abantu uhulumente weliphondo ebepheleko ngosaziwayo abakalizwi kwakunye neenkokheli zomthonyama.
Uma ngabe kuwukuthi abantu kuvele kuyiwe kubo ngaphandle kokwaziswa abaholi, abantu baye babuze ukuthi njengoba senilapha nje noma ngabe imuphi umnyaka, abaholi bethu bayazi ukuthi nilapha. So-ke njengoba sekwenzeke kanje, ngicabanga ukuthi umthwalo kithina sonke sowuzoba lula kakhulu ukuthi kusetshenzwe kuyiwe phambili.
Ukuzothi ga ngoku umasipala wesithili wasemzinyathi selegonye i-16% yenkonde neenkondekazi zale ngingqi.
Sitholile ukuthi abantu abamnyama ikakhulukazi abaseyindaweni zasemakhaya nasemalokishini yibona abaselele emuva kakhulu kulolu hlelo lokurejista kwe-vaccination nokuvaccinate. So sabe sesithatha isinqumo-ke sokuthi hhayi akube khona uhlelo oluhlukile esilwenzayo lokuvakashela imiphakathi yangakithi, sikwazi ukuthi sicele ukuthi ibhalise but iphinde ize izogoma.
Kusenjalo liphondo laKwaZulu Natal selele gonye abantu abangaphe kwe-400,000.